amandla wonke kuwe sangena na.
Nozuko, wathatha nawe.
Ndo.
Benifuna ukuchaza uba kwenzeke ntoni phezolo. Umyeni wethu bengafanelanga ulala erumi nyama. Beyimpazamo emsulwa. Siye sasindwa ngobuthongo.
Yazi ndikujongile mina. Yintoni ucinga fanuba uLuzuko uzothi bhabha kowedwa?
Oh shame. Oh shame. No. Cute, yes.
Nozuko, bendingazama ukwenza loo nto. Uthe ndicinga loo nto.
Yabona yonke le nto yakho yoba innocent iyandidika. Masithethe ke size woman to woman. Phambi koba ufika apha ekhapa bekho i-structure, i-rules. So that singanyathelana enkonsini. Yandibona uba ngiyanyathela.
Okay, ndiyakuva ne and andizama ukwenza loo nto. Ndiza kunika usuku lwam.
Sindidika.
Ndiza kunika usuku lwam nomyeni.
Ngenxa yoba ufele i-dismal ngo. Yayibaleka yonke le nto uyenzile. Akuzibakho tshintsho sisi.
Cela undimamele.
Sundika. Sundini. Mamele ke ntoni. Ndizokulinge nje uphinde ndithathe ixesha lam ngoLuzuko. Owu, ndizokunyisa.
Nozuko, qala ke sithethe torho.
Sungqala Anathi. Benjilo ndathi sungqala. Yangqala ngoku uyazibona?
Ndikuvile. Kodwa ndicela undive nam. Ndifuna siqale kutsha. Ndizama ulungisa izinto. Trying to be civil. Kodwa ndizosoloko ndiguqa ngamadolo. Ndicela amaxolo. Ndimtsha krakra kulo mtshato. That's why ndenza i-mistakes. Yintoni enosuka kuwe if you can just cut me some slack. Ukuhlala apha akumnandanga for mna and for wena. Kodwa ke ngelishwa funeka sisebenzisane.
Baby, thetha ubuthuve.